twashinya kumviriza ijwi rya Amerika bahanganye ku rugero rutari bwigere ruboneka mu myaka 20 iheze muri ico gihugu abahiganwa bombi ni 18 ariko imbere haza batatu basa nk'abanganya amahirwe mu vy'amajwi wa mbere ni Bola Tinubu w'imyaka 70 akaba yahoze atwara leta ya Lagos ni nawe yitoje mu kibanza c'umugambwe uri ku butegetsi APC wa kabiri ni Atiku Bakar akaba yahoze ari vice president y'igihugu yitoje nka kandida w'umugambwe uharanira demokarasi PDP uyu mugambwe huza imbere mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Nigeria wa gatatu nawe azi imbere mahabwa amahigwe ni Peter Obi w'imyaka 61 akaba ahiganya ku kibanza c'umugambwe w'abakozi LP uyu mugambwe ushigikiwe cyane n'ugwaruka uko ukaba ubangamiye imigambwe yindi ibiri ifatwa nk'yari maze igihe yisangije urubuga rwa politiki y'amatora yo mu myaka iheze amatora ya president muri Nigeria abangabanganywe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka muri rusangi abatora barenga 1,087,000 bakaba batora mu biro vy'amatora 176,000 itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP rivuga ko muri rusangi aho ryageze 3 twibonekeje muri ano matora ariko ko nko muri leta Lagos iri mu manuko bushira ubuseruko bwa Nigeria no muri leta Kano iri mu buraruko bwa Nigeria ibikorwa byo gutora vyatanga nguye bitevye bivuye ku bikoresho byose bitari bwakwire muri Nigeria mwomenya ko abatora kenshi batanga amajwi yabo bafatiye ku bishobisho by'ubwoko bakomokamwo n'idini begukira muri rusangi hari ubwoko 250 aho banshi mu basangiye ubwoko bumwe bari mu buraruko bw'igihugu bwiganjemwo abari mu idini rya Islam aba bakaza bakurikirwa mu bwinshi n'ababa mu manuko bw'igihugu biganjemwo abakirisu nkuko ibwirizwa nshingiro rya Nigeria tegeka president Muhammadu Buhari w'imyaka 80 agiye gukinjura ku butegetsi bw'ico gihugu inyuma ya manda ziwe zibiri zaranzo hanini n'umutekano muke hamwe n'ubukene uzosubira Muhammadu Buhari ku ntebe ya president wa Nigeria muri ano matora azaje ku butegetsi bw'igihugu kibangamiwe n'ubukene umutekano muke agaciro k'ifaranga gatera gatosekara n'ibindi bibazo ivyavuye mu matora bikabizomenyekana mu ndwi zibiri ziri imbere Umuryango umwe bwa Buraya watangaje ko wafatiye ibindi bihano impande zitandukanye zagirizwa kugira uruhara mu ntambara ya Burusiya bumaze umwaka butanguje muri Ukraine ibihano bishasha by'umwe bwa Buraya vyega muri rusangi impande 121 zirimo abantu kugatwe kabo amashamwe 96 y'Uburusiya arimo aya leta nayigenga hamwe n'amabanki atatu y'ico gihugu umwe bwa Buraya bwahanye kandi inganda indwi za Irani zikora indege z'ingwano zitagira umudereva umwe bwa Buraya bwemeza ko indege zakoze n'izo nganda ziri muzo Urusiya bwakoresheje mu kugaba ibitero ku butaka bwa Ukraine umuryango umwe bwa Buraya muri ivyo bihano bishasha ukaba wategetse ibihugu vyose bigize uwo muryango guhagarika kudandaza mu Burusiya ibikoresho vyose birimo ivyuma amamoteri y'imiduga n'indege n'ibindi bikoresho bihanitse bikenerwa mu buhinga bwa none ibitangazamakuru bifatwa nk'ibikorera inyungu z'Uburusiya birimo ahanini citwa RT na Sputnik vyatswe impusha zo gukora ku butaka bw'umwe bwa Buraya ibihano bishasha by'umwe bwa Buraya muri ivyo bihano vyasavye bishimitse ibihugu bigize uwo muryango kwerekana neza umurongo kuyundi ubutunzi bwose bw'abakire bashigikiye Uburusiya gutyo bugafatwa nta gihugu na kimwe cy'umwe bwa Buraya cemerewe gutanga viza kubahanywe n'ubumwe bwa Buraya ibihano umwe bwa Buraya bwafatiye Uburusiya na basomambike babwo bigize vya 10 kuva intambara yabwo na Ukraine itanguye umukuru w'umurwi nshingwa bikorwa by'umwe bwa Buraya yavuze ko ibihano vy'iyi nshuro bikarishe gusumba ibindi vyose uwo muryango wafatiye Uburusiya n'abari ku ruhande rwabo yagize ati twahashije Uburusiya twongera dukaza igitsure n'igitugu ku mpande zigerageza kurizamwo ibihano vyacu umwe bwa Buraya busozera itangazo ryabwo kino wa gatandatu ubwira buti tuzobandanya twotse igitutu Uburusiya gushika Ukraine ibohotse ikiyambura agasomborutso ku Burusiya aya makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu imbere kuja mu karere k'ibiyaga bigari twongere tugaruke kuzi intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine ejo kwa gatanu yarumanije umwaka itangura ibiro bikuru vya gisirikare muri Amerika Pentagon bivuga ko ino ntambara yavyaye impinduka mu vyo kwikingira umutekano kandi ko Uburusiya bwemera canke bwanka bwatsinzwe inkuru ijuru rya Amerika byateguye mu Congereza murayisomerwa na mugenzi wacu Tenistokle Mutijima.
Mu kiganiro cyihariye Lieutenant General John Koraszewski, umugaba w'ingabo za Amerika zikorera mu gice cy'uburasirazuba cy'ibihugu bigize umuryango wo gutabara na wa OTAN, yavuze ko ibijyanye n'umutekano mu Burayi byahindutse. Ubwo umuhate w'intambara y'Uburusiya watangiraga gufata isura, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje ibihumbi by'ingabo z'inyongera mu Burayi, mu gihe ibihugu by'Uburayi byegereye akarere k'intambara nabyo byongereye ingengo y'imari y'ibikorwa by'ubwirinzi. General Koraszewski ati, iki ni ikintu abanywanyi n'abafatanyabikorwa bacu bose bafata nk'intambamyi nyayo, kandi ubufatanye hano bwaragutse cyane kuruta ibyo nigeze mbona mbere. Leta ya Amerika imaze guha Ukraine inkunga ya gisirikare ifite agaciro kabarirwa muri miliyari mirongo z'amadolari, inkunga ingana n'iyatanzwe n'abandi banyamuryango ba OTAN basigaye bose uyibumbiye hamwe. Ibihugu bya Estonia na Latvia bihana imbibi n'Uburusiya byakoresheje rimwe ku ijana by'umusaruro mbumbe wabyo mu gutera inkunga Ukraine. Minisitiri w'ingabo wa Estonia, Hanno Pevkur, yabwiye Ijwi rya Amerika ko ingengo y'imari igenewe ubwirinzi yazamutse kugera kuri 2.8% ku ijana by'umusaruro mbumbe w'igihugu uyu mwaka, kandi ziyongera kugera kuri 3.2% ku ijana umwaka utaha. Yagize ati, dusobanukiwe neza ko buri gifaru gishenywe muri Ukraine gisobanuye ko umwanzi yegeye imbere asatira imipaka yacu h'igifaru kimwe. Nyamara ikusanyabitekerezo ryagaragaje ko umubare w'Abanyamerika bashyigikiye guha Ukraine intwaro wagabanutse kuva kuri 60% mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize, ubukaba ugeze kuri 48%. Hagiye kandi habu kugabanuka gukeya mu bagize inteko nshingamategeko bashyigikiye inkunga ku ntambara yo muri Ukraine. Uko kugabanuka hanini kuraturuka mu majwi y'abanyamukeba b'abarepublikani, nk'uko bitangazwa na Bradley Bowman wahoze mu ngabo za Amerika, ubakaba ari umuyobozi w'ikigo gishinzwe iby'ingufu za politiki n'iza gisirikare mu muryango uharanira kurengera demokarasi. Ingengo y'imari ya Amerika mu by'umutekano yatanzwe kuri Ukraine iragera kuri miliyari 30 z'amadolari, iyo Bowman avuga ko ijya kungana na 3.5% by'ingengo y'imari yose y'urwego rw'umutekano y'uyu mwaka w'ingengo y'imari. Bwana Bowman aganira n'Ijwi rya Amerika kuri uyu wa kane yagize ati, none niki turimo kuvana muri ako 3.5%? Navuga ko turimo kubuza Perezida Putin w'Uburusiya kugera kuri nyinshi mu ntego ze kuri Ukraine. Turimo gutanga ubutumwa bw'ingenzi cyane ku isi yose ko Amerika atari igihugu kitagira aho kibogamiye, kandi itazicara ngo irebere mu gihe ubutegetsi bw'igitugu bugerageje guhindura imipaka mpuzamahanga bukoresheje ingufu za gisirikare. Ibyo kandi bigakorwa nta musirikare n'umwe wa Amerika ushyizwe mu kaga. Umwaka ushize Uburusiya bwagenzuraga 25% by'ubuso bwa Ukraine mbere y'uko ingabo za Leta ya Kiev zibuhindukiranye zikabusubiza inyuma. Ubu akarere kagenzurwa n'Uburusiya karagabanutse kugera ku 18%, mu gihe abategetsi bo mu burengerazuba bw'isi n'abahoze ari abategetsi bizera ko Ukraine izabasha kwinjirana ubwirinzi bukomeye bw'Uburusiya hamwe n'intwaro zigezweho iki gihugu kirimo kubona. Izo zirimo nk'ibifaru byo mu bwoko bwa Leopard 2 byakorewe mu Budage hamwe n'ibya Challenger 2 byakorewe mu Bwongereza. Major Nick Bridges, umukuru w'itsinda ry'ingabo zihora ziteguye z'Ubwongereza muri Estonia, ati, urugamba muri Ukraine ruzatinda, kandi gikenewe nuko ukeneye igifaru kiremereye nka Challenger gishobora kwihagararaho. Uyu musirikare mukuru yongeraho ko ibi bifaru bibasha kwihanganira kuraswaho kenshi mu gihe bya T-72 byo mu gihe cy'ubumwe bw'abasoviyeti Ukraine irimo gukoresha byo bishobora gusenywa birashweho inshuro imwe. Mu gihe Uburusiya bugaragaza ibimenyetso byo kugaba igitero gishya kuri Ukraine, abategetsi ba Amerika basobanura amayeri y'urugamba ya Leta ya Moscow nko kujugunya imirambo mu mashini z'ikinyama. Bwana Colin Carr, uyobora ishami rya politiki muri Minisiteri y'Ingabo, ati, nabyita ko intambara bashaka kuyihindura nk'iya Bakhmut, aho barimo gutakaza 100,000 y'abasirikare buri munsi ngo bigarurire uduce duto cyane tutanafite kinini dusobanuye mu rugamba. Aha Bwana Colin Carr akaba yakomozaga ku bitero bikomeye byo kugenzura umujyi wa Bakhmut bimaze kugwamo abasirikare benshi b'Uburusiya, nyamara bagenda bigarurira uduce dutoya cyane. Bwana Carr aganira n'Ijwi rya Amerika ubwo yari ku biro bikuru by'ingabo Pentagon muri iki cyumweru, yavuze ko kohereza intwaro muri Ukraine nk'ibifaru biva mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bigamije gufasha iki gihugu kurwana mu buryo butandukanye n'ubw'Abarusiya mu rwego rwo guhindura imbaraga n'amayeri byakoreshwaga ku rugamba. Uyu mutegetsi yavuze ko Putin yagiye abara nabi kenshi muri uyu mwaka ushize byateye gutsindwa ku Burusiya mu migambi yabwo irimo kuyomekaho Ukraine ikinjirwa mu bwami bw'Uburusiya kimwe no guca intege umuryango wo gutabarana wa OTAN. Bwana Karl ati hari ikintu kimwe rwose cyasobanutse neza kandi cyo nuko Burusiya bwamaze gutsindwa.
Mu Burundi uburovyi bukoregwa mu kiyaga ca Tanganyika bugiye guhagarikwa mu kiringo c'amezi atatu. Ubuyobozi bw'uburovyi muri ico gihugu butangaza ko ari mu ntumbero yo kuraba uko amafi n'indagara vyosubira kurwira. Inkuru ya mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Iyo ngingo yo guhagarika uburovyi ihuriweko n'ibihugu bine: Uburundi, Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, Tanzania na Zambia. Umuyobozi mukuru ajejwe ibikorwa by'uburovyi mu kiyaga Tanganyika mu Burundi, Sylvain Tusanga, yatangaje ko guhagarika kuroba bizotangura ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatanu gushika ku ya 15 ukwezi k'umunani uyu mwaka wa 2023.
Tout ce qu'on veut, c'est soutenir la pêche. Donc ces mesures sont là pour valoriser le métier de la pêche.
Ati ibi bikozwe mu mugambi wo kongera no kugwiza ubwinshi bw'amafi muri iki kiyaga cy'amazi meza ku isi no mu kugenzura neza umwimbu w'uburobyi. Yamara abarobyi, abagurisha amafi n'abagura amafi n'indagara ntibumva kamaro kabyo. Iyi ngingo ntizogirira akamaro abarobyi gusa, ahubwo izogirira akamaro n'abaguzi.
C'est ça mon appel vibrant à tous les acteurs de la filière pêche au lac Tanganyika.
Sylvain Tusanga anavuga ko badashobora kubandanya kuroba kandi biboneka ko hari n'igihe abarobyi birirwa mu kazi bagataha nta mafi n'indagara batahukanye. Abakora akazi ko kuroba bo ntibakira neza iyo ngingo. Abavuganye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bakorera ku myeha itandukanye y'ikiyaga ca Tanganyika basigura ko ubuzima bwabo buzoca buhagarara kuko bari batunzwe no kuroba.
Ubuzima bwacu bwetwe gusa busobora guhagarara, nta kandi kazi dufise dukora atari muri iki kiyaga Tanganyika. Niho turondika y'abana, niho dukora raso iwayo kugira ngo umuryango ubeho. Nakura kugera ubu nakuze mbona caruzi gugagwa kuko ibiremwa biri mu mazi byaremwe n'Imana nk'uko Imana yaremye abantu bahagaze kuri iyi si. Ubwo ruzi Tanganyika ni rwo rugitunze twe kuko tubona hamwe bugayo mezi atatu bazi baducaye umukanda munda abana ni guhera n'inzara ni duha kazi dukore hanyuma Tanganyika bagugare.
Ku bijyanye no kuba abarobyi barabanje guteguzwa kuri iyo ngingo basigura ko bitigeze bibaho, basaba ko bobanza kuganirizwa n'abajejwe igisata c'uburobyi bagashikiriza ibibazo byabo.
Ishingiro tubona nuko iyo ngingo yo kugakugura mu kwezi kwa gatanu nuko babone kudukoresha inama bakumva natwe ikintu tubishyura bakadukoresha inama natwe tukabishyura igabanyagihugu nitwe tugizereyeco.
Ayo mato niyo yameneka aro bari ku musozi mwarateguye ko murubasubiriza murubaha yandi mato igihe basubiye mu mazi. Murarabe neza ntiyave inzara mu gihugu iriyo
neza. Abarobyi barazi imisi imboga zivukirako zivuka mu kwa gatandatu zigapfa mu kundi mu kumunani. None wabona bugaye umunsi imisi yinduze imboga ese none ko dukoresha mato y'ibiti bakavuga ko tutazoyashyira iruhande ya Tanganyika tuzoyashyira hehe?
Ikindi basaba ni uko iyo ngingo iramutse itanguye gushigwa mu ngiro leta ifatanije n'ubuyobozi bw'uburobyi yobategekaniriza ikizobabeshaho muri ico kiringo c'amezi atatu bataroba nabo babashe kubaho.
Rero ko barovyi bangana n'ibihumbi 25-30 none abarovyi ko twumva ibindi bihugu bazobiha agafashanyo none twebwe natwe tuzotahira he muri ayo mezi atatu ko ariho hantu twari dusoroma muri uruzi? Ego nta mwimbu uriho. Rero hari hakwiye yuko leta ifata mu nda abarovyi
ahubwo botoha amafaranga bagafasha. Urabona izindi fasanyo Tanzania na ntuzeye baremeye yuko na Zambia bo mu gihe cyo kugara bafise ikintu cy'ifasanyo bazobafasha ikizobafasha muri ayo mezi atatu. Nari ufasaba yuko mu gihe agonyegerwa twugarire nariko ntibaraba ikintu zotubesaho n'umuryango isiyiwe tugasohokorwa nuko twogera kugara ibifasanyo yacu yayiduhaye kugira ngo nako tubone icyo tuzofasha dutungisha wa muryango.
Sylvain Tusanga ni umuyobozi mukuru w'ubuyobozi bw'ikiyaga ca Tanganyika. Mu rwego rwo kwitegura aratera kamo abatuye ibihugu bihana imbibe muri ako karere akabasaba kubika amafi n'indagara mu ngo zabo no guteza imbere ubworozi bw'amafi. Uyo muyobozi yamenyesheje kandi ko mu ntango z'ukwezi kuza kwa gatatu hazotangura ibiganiro hagati y'abafise aho bahurira n'ibikomoka ku burobyi kugira ngo ibibazo bihari bitorege umuti. Gufunga ikiyaga cya Tanganyika byari bisanzwe ari ndumwe gusa nkuko abakora uburobyi muri ico kiyaga babivuga. Akaba ari ubwa mbere ikiyaga kizoba gifunze mu kiringo cy'amezi atatu. Amasezerano y'akarere k'ibihugu bigize ubuyobozi bw'ikiyaga cya Tanganyika ashiraho ingamba z'imicungire irambye y'uburobyi bukoregwamwo yatanguye gukurikizwa kuva ku ya mbere ukwezi kwa kane umwaka w'2022 yemejwe mu nama ya cenda y'abashikiranganje b'ubuyobozi bw'ico kiyaga yabaye ku ya 16 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2021 ikigoma muri Tanzania. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Mu gisata c'impunzi sentare y'intara ya Komini Kibondo iri mu ntara ya Kigoma ejo yaciriye abatanzania batandatu umunyororo w'imyaka 15 aba bagirizwa kwica abarundi babiri bo mu ikambi ya Nduta. James Drovin adufite ibindi kuri no nkuru.
Ku itariki 15 zo muri uku kwezi kwa kabiri turimwo abantu babiri bo mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania bariciwe nyuma y'inkambi bagirizwa kukubagura no gufata ku nguvu abakenyezi b'abatanzania aribo baturanyi babo aho baremera nyuma gato y'inkambi ya Nduta. Muri icyo cumweru umuyobozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma ASP James Manyama yari yabwiye abanyamakuru ko abatanzania bashika 15 bishe bihoreye abo barundi babagiriza gukubagura abakenyezi babo iyo bagiye kurima no gusenya mwisa kwa ryakozwe n'igipolisi nyuma y'iryo sanganya. Abatanzania 10 muri abo 15 bagirizwa gukora ayo mabi barafashwe hama bajyanwa kuri sentare ya Komine Kibondo kwishyura amakosa bagirizwa harimo kubyura imvururu no guhungabanya umutekano batumye abantu babiri bo mu nkambi ya Nduta bapfa. Kuri uyu wa gatanu urukiko muri Komine Kibondo rwakatiye igifungo cy'imyaka 15 mugasho abatanzania batandatu basanganywe amakosa muri ico gitero. Abandi bane muri abo bari bafashwe barekuwe nyuma yo kwiregura. Polisi muri Komine Kibondo ikomeje gukora isakwa ry'abandi bantu batanu bagirizwa ko bari kumwe nabo bamaze gukatirwa igifungo cy'imyaka 15 mugasho. Ni mu ntumbero yo gushakisha umuti urama mu bibazo by'ubusuma, ubwicanyi, gufata ku nguvu abakenyezi no guhungabanya umutekano vyama vyabaye hafi buri mwaka hagati y'impunzi z'amaturanyi bazo. Mu bitigiri dukura kuri sentare nkuru muri Komine Kibondo, impunzi z'abarundi hafi 83 zifungiwe muri gereza ahitwa Nyamisibye.
Abandi bagiye gufungwa bakanyurutswa ni benshi, bagenda gufungwa kuba ngo umuntu wawe ari mugasho, umugabo wagenda kumuraba ukaza wumva ngo wawe nta utuzi iyo yaroye ukazohembera yuko azotaha ukazobura. Bamwe twumva ngo bakorerwa muri ntuzeye mu ruzi rwitwa Muragarazi ngo bagaburirwe ingona. Sinzi rero yuko ivyo bintu mwe muba mubizi, ntaho twahungiye, ntaho twavuye, ntaho twaroye.
Abantu turibwa, abantu turicwa, tugiye inyuma y'inkambi nka twebwe dusanga dusohoka kuza kurima ngo twebwe dutegenda duteka ibigwanisho, ugasanga tuciye dufatwa n'abajeje umutekano wa Tanzania ngo yari twebwe twara abajambazi, ugasanga abajambazi bo nyabo sibo bafatwa, twebwe impunzi nitwe turiko turahohoterwa. Mudufashije ivyo bintu muba mukoze cyane rwose.
Benshi mu bafunzwe bazira gusohoka inkambi badakurikije amategeko. Ubusuma, guhungabanya umutekano, ubwicanyi n'imvururu hagati yabo n'abaturanyi zama zabaye hafi minsi yose. Kuva muri Komine Kibondo iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika, tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Monenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Chefe, uziko nini siko nsanga wagiye? Nise Combo Taxi yawe iri he?
Ewa, mese, sitaku nisumbwe sayi.
Kwe, mwumgeru kwa fasha kwa nizu mwumse kandari buwa nasa kuje muku. Kwa usi, kuruku shoo ni mwari pe. Uziko nini kuhuta?
Uko na mabaruka.
Mwaji, mwudoka yawe yafu yafu. Nukufa kumungu wabiribu nsawe kuzengu kiri ya nganyuri usanji.
Unatenda kule. Wende batakukata kata vipande vinakuona wewe.
Vipande manimagura soko.
Iko sawa kupata wewe information. Sikulikuwa tena mafuyo kule watu ya Rusangi waliatake mabuchuruzi ya watu ya Bugo. Nami pekee nilikimbia nikaacha taksi yangu kule.
Lahira shofi, bibi nubjabai.
Malamie, mina kufa mie. Kombo taksi yangu nyuri kwa maisha yangu inaseja famie. Ayi, mwewe.
Kikili nabu rinungu ya zira ni mtesi. Mwuraka karele birazi kukwa wanadu tezi vivazo. Nabani, mwaba gumi. Shofi, ahubu wa ijirina maruko senzila yoku hunga. Kuku sinzi ni babari kukukia maka toko. Ni babari kukuteka, biso sinzi ni babari kukumia mungu. Aya.
Mie siku waya ta wazaka mabatu ya Rusangi wateza fanya vitu wa kinyama za. Ungeliwa gisi tulikuwa tunatumika nabo kila siku tunatumika bieni kuna wakamata sawa ndugu minaishi wana maisha
abanya Rusangi bibeshaho cyane nukwiye kujubagira ikizere na gitopera chefe yakwa iko bira babaje kandi wihangane nta kundi ngewe rero ndakomeje rwose ndabona leta gisije umba jamaa na tata sofiye iyi taksi na bari yawe
nini
Wami wani shofi, ni ya taksi yao. Mwa mgoro yitu kwa endemuzi. Ni wamu shofi wamu nyarusaji kazi.
Mi, niko na luta au. Mese, nisiduko zonyote kidogo pasi. Nisiko na jiretroveta. Mungu wangu ni ayo.
Shofi, nulikula rota. Nikombo taksi yao.
Haiwezekani. Ulifai, mimi nilikuwa nawezesha lungula juu mbalilungusa vitu yote magari. Nilikuwa naaka saiko, isaiko makala.
Ewe, ni mutazi emera.
Tuni.
Injira injira abe n'utuntu twose wasizemmo turacyari mu kujya
nyaka afasha papa hapana uyu ni umutego rwose nakabuzo no umutego uyu nguye sira kubiye kujya witondera abanyarushangi ubu wowe ntacyo ubonamo abantu wabahunze none barinze babo kumupaka bakukurikanye kugera ino aba bantu bashaka iki
uyu mugabo ari kavugiki
haya moya witonde
wamugabo ibyo bintu uri kuravuga mu mutwe wawe wabyumviye neza iyo nshaka kugirira nabi uyu mushoferi mbanajabutse ndamujyanye imodoka yiyo sinari kuyigumiza iwacu rusange akini ni kweli madam sije ni kushukuru aye mama yangu me niambi kwanza kidogo ulifanyaye
urumva ije kiwiske yo kuri parking urayo
ndi
haja niko na ni chai urumva nzambona uributse uvuye muri taksi ya urirutse uca muri kajya gashambu turajabuka
aha niyo kwa maisha
ugonyene akinga katenga kubita ncandinjira mumodoka sanga nurufunguzo warusizemo sanda yata tara urambo na rero nda
wangu
shofe urimo kunyumva neza embe ya gupfa nte yumva ihoni aba bagome bashobora ko bahisha ikintu mumodoka yawe wakwatsa imodoka ikaguturikana ugahinduka umuyonga
monsieur wenje sasa unataka unisikie hii njo mawazo mabaya ya kujidanganya mnakuwa mshajitiamo njo nakuwa natuma kila saa mko mnawaziana bibaa mnasema undo ataniua au atanifanyia hiki ile mawazo yako ya
bibi ibyo nkubwira
na hata makonflisi kuwe huko masinye zizinoshaki batu wazuri wangali wanakuwaka saa hii jeste mama nanifanyia hapa mama angu mina kushukuru sana ayote mama angu ina nunesha kama hatuko tuwa kolege ya seba shoferi memurejo tuko bandugu
iliga mamusi ni wewe yejuri shura kumshikira nandu kamfash
mama ifi maki hapa saa hii mina rudia kwetu niza kubeba ni kudepozata kukontia mama angu
iyo nukuri wa mkwazo
ni homo jiefe ni homo jiefe
Kia kushangaza eke umese wangu sisi mutia juu atakia pasukia maigari yangu.
Warko sipo koko ngambabari ya mokanu harako koko. Kwa mwana takisi
za abuse koko. Kwa mwana takisi za abuse koko. Kwa
mwana takisi za abuse koko. Kwa mwana takisi za
abuse koko. Chari kiganiro kombo taksi. Igi kino muteguri kwa nala benevolencia Grand Lac.
Kombo taksi. Ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Uche dusozera makuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo no makuru ategurwe yongera bashikire kuri mikoma ari kumena Jean Diane ni nahazwe ku izina rya bagenzi banje bose ndabike banuye ndabifurika kwandanya muri ruranirwa mu byo muri mu byose naho butaha.